Molweni bahlali. Into esizoyenza ke kule i-video sizozoba imigca. Mandikhe ndibhale ke apha. Le migca sizoyizoba sisebenzisa indlela ekuthiwa zii-intercepts. Sikhumbule ke okokuqala ukuba umgca udinga nje iipoint ezimbini kuze ucace uba ubheke ngaphi. Ke ngoku thina ezo point ezimbini sizosifumana ngale ndlela ye-intercept. Sizoqala sikhangele i-x ne-y intercept. I-intercept ke ukhumbule ukuba kulapho khona umgca wethu udibana khona ne-x okanye ne-y axis. I-x intercept kulapho khona umgca wethu udibana khona ne-x axis. I-y intercept kube lapho khona umgca wethu udibana ne-y axis. Masike sizobe ke i-axis zethu. Kuba ke bahlale ndingenayo i-ruler ndizocela nixolele ubugoso bomgca wam. Kodwa ke noko ndiyathemba ukuba ucacile. Sicacise ke apho ukuba yi-x axis leyo. Sizobe ke ne-y axis yethu. Nayo noko izocaca kuba elibala ligqamile. Sibe sesicacisa ke uba nayo yi-y axis. Masike sijonge ke ngoku ukuba sithetha ukuthini xa sithetha nge-intercepts. Masijonge u-a. Le equation ngu y equals 2x plus 3. Masike sibhale ngebali elahlukileyo. Lo y equals 2x plus 3 yi-equation nje eqhelekileyo yomgca ome ngqo. Sizibuze ke ngoku ukuba u-y uzoba ngubani xa u-x engu-0. Kule i-equation. U-y uzoba ngu 2 ephindaphindwe ngo 0 kuba sifaka u 0 endaweni ka-x sidibanisa no 3. U-2 xa ephindaphindwe ngo 0 ke ngu 0 sidibanise no 3. Loo nto ke ithetha uba u-y ngu 3. Loo nto isixelela ke ukuba xa u-x engu 0 u-y ngu 3 kulo mgca. Sizoyiqaphela ke loo nto. Kwaye ezo point, le point siyifumanayo apha, ikho kulo mgca sizowuzoba. Masikhangele ke sicacise ngechokoza lethu. Qaphela ukuba le point xa u-x engu-0, u-y ngu-3. Kutheni siyibiza ngokuba yi-y intercept nje le? Kuba kaloku ikwi-y axis. Kwaye umgca wethu uzodlula kuyo le point le. Ngoko ke umgca wethu udlula kwi-y axis kulo mgca. Kulapho khona umgca wethu udibana khona ne-y axis kule point. Masikhe sijonge ke ngoku i-x intercept uba izobathini. Xa u-y engu-0, ngu-0 equals 2x plus 3. Sithabathe u-3 macala ke kuba sifuna inani elino-x lizambele lodwa. Sisheke no-minus 3 equals 2x. Sahlule macala ke ngoku. Ngo-2 kuba sifuna u-x ke ngoku yena azambile yedwa. Sithi xa sohlule ngo-2 sifumane ke ngoku u-negative 3 divided by 2 is equal to x. Loo nto ithetha ukuba u-x apho khona umgca wethu udibana khona ne-x axis kulapho khona u-x e-equal to u-minus 3 over 2. Ngoko ke i-coordinates zethu ngulo minus 3 over 2, 0. Nazo ke ngoku ezi point zimbini zikho kulo mgca wethu. Masikhe sikhangele u-minus 3 over 2 sibheka ngasekhohlo apha kwe-x axis kuba yi-x value lesiyijongileyo sibeke ichokoza lethu. Xa ke ngoku u-y engu-0 sikwi-x axis. Loo nto ke isicacisele ukuba kulapho khona umgca wethu uzodibana khona ne-x axis apha kweli chokoza. Kungoko ke siyibiza ngokuba yi-x intercept le. Sizobe ke umgca wethu. Ndicela sikhumbuleni ke ba xa sikrwela lo mgca kuzofuneka sisebenzise i-ruler. Kodwa ke kuba mna ndingenayo umgca wam awuzukuma ngqo. Masike siqhubekeke ke sijonge eyosibini. Masisuse le sizoba nendawo yokubhalela. Sithi xa siqhubekeke ke ngoku masisuse nale graph sesizobila apha sizoba nendawo yokuzobela. Kuba isuke yonke ke le graph bendingayilindelanga loo nto mani so sendiphinde ndiyizoba ke noko izocaca kakuhle sithi naxa sizoba igraph yethu ibonakale i-y axis ke le singaqhubekeka ke ukusijonge elandelayo masenze ubi ubi ingathi noko akaqhelekanga ubi ngu-6 ephindaphindwe ngo-x minus 1 equals 2 ephindaphindwe ngo-y plus 3. Masikhe siyijonge ke le meko xa u-x engu-0. Xa u-x engu-0, i-equation le izosinikeza into engu-6 ephindaphindwe ngo-0 minus 1. Loo nto ke isinike u-minus 6 ibe equal to u-2 ephindaphindwe ngo-y ibe ngu-2y plus u-2 ephindaphindwe ngo-3 isinike u-6. Ngoko ke siyayibona imeko ngoku ngu-minus 6 is equal to 2y plus 6. Sithabathe u-6 macala kuba sifuna inani elino-y lizihambele lodwa. Ngokuthabatha u-6 kweli cala sidibanisa nalo 6 sele ekhona ibe ngu-minus 12. Loo nto ibe ngu-2y. Sithabathe ke ngoku ngo-2 macala. Sorry, sahlule macala ngo-2 kuba sifuna u-y azihambele yedwa. Xa sesenze njalo ke ngoku sifumane u-negative 6 is equal to u-y. Loo nto ke ithetha ukuba i-y intercept yethu, i-coordinates ze-y intercept yethu ngu-0, 6, 0 minus 6. Xa sesiyikhangela, siyikhangela apha kwi-y axis kuba yi-y intercept. Kulapho khona umgca wethu, lo mgca ucaciswa yile equation. Kulapho khona uzodibana khona nalo mgca. Kulapho khona lo mgca, sorry, uzodibana ne-y axis. Sikhangele ke ngoku xa u-y engu-0 u-x uzoba ngubani. Sithi ke ngoku xa u-y engu-0 uzoba ngu-6 ephindaphindwe ngo-x na aphindaphindwe ngu-minus 1. Loo nto ngu-6 x minus 6 equal to u-2 xa ephindaphindwe ngo-y ungu-0 izoba ngu-0. Ishiyeke ke ngoku ibe ngu-2 times 3 isishiyeke no-6 ke loo nto leyo. Sithabathe songeze u-6 macala kuba kaloku ngoku sino-minus 6 kweli cala lino-x. Sishiyeke no-6 x equals 12 kuba songeze u-12 u-6 macala. Sahlule ke macala ngo-2 sishiyeke no-x equals 2. Ke ngoku i-intercept yethu yosibini ngu-2, 0. Sithi xa siyikhangela, sikhangela apha kwi-x axis kuba le siyijongileyo yi-x intercept. Ngokufanayo na xa sikhangela i-y intercept. I-y intercept siyikhangela phi? Kwi-y axis. Sicacise ke ichokoza lethu sogqiba kwethu sidibanise ngomgca. Omgca noko ome ngqo. Xa sesiqalisa uzoba. Siwuzobe udlule noko kwamachokoza ethu uzocaca. Masenze ke eyokugqibela apha. Noko eyokugqibela ungaphinde uzijongele mhlawumbi ngexesha lakho uzuzobele nawe. Uzoyibona kakuhle. Sijonge u-d ke ngoku. Ku-x plus y is equal to 8. Siyazibuza ke ngoku ukuba u-y xa xa engu-0 u-y ngubani. Kodwa ke ilula loo nto kuba sizovele sifake u-0 endaweni ka-x u-y ashiyeke engu-8. Ngokunjalo ke naxa u-y engu-0 u-x uzoba ngu-8 kuba uvele nje ufake u-0 endaweni ka-x usogqiba ufake u-0 endaweni ka-y kuze sifumane ii-coordinates zethu. Ngoko ke sinazo zombini iipointi zethu. U-0, 8, yile point ikwi-y axis, yile siyibekayo kuqala. Okwesibini, u-8, 0, be yile point yesibini. sidibanise ke ngoku ngomgca wethu. Masijonge ke ngoku le ngxaki ilapha ezantsi. Ingxaki ithi kwisipaza salapha engingqini amaqunube yi-R3 i-kg, ibhanana zibe i-R1 i-kg. Xa ndine-R10 yokusebenzisa ekuthengeni zombini, yenza igraf ebonisayo ukuba ndingazixuba kanjani ekuthengeni ndiyisebenzise yonke le mali. Uqaphele ke ukuba mna ndisebenzisa i-R1 kunye ne-kg kuba ke i-dollar ne-pound azinamsebenzi apha kuthi senongaziqondi kakuhle. Sikhumbule ke uba kuthiwe sine-R10 qho ke xa ubona laa dollar uzuyifunde njengoba yi-R10 naxa ubona eza pounds uyifunde ngokuba zii-kgs. Masike sizobe ke ezi axes sizicacise kakuhle. Sizozibhala ke ngokohlukileyo kancinci kunesiqhelo. Sizokwenza ke ngoku ukuba le axis endaweni yokuba siyibize ngokuba yi-x axis sizoyibiza ngokuba yi-s axis. Lo s ke umele ukuba zi-strawberry ngesiXhosa amaqunube. Masiyicacise ke loo nto kwenzela ukuba singayilibali. Uboyibhala ke nawe xa usowubhala iimviwo zakho le nto ungazilibali into ozibhalileyo. Sithi apha let s equal the number of strawberries. Ngoko ke lo s umele inani lamaqunube esiwathengayo. Ub ke umele inani lebhanana esizithengayo. Masitsho ke sizoba i-axis yethu ka-b yona sizoyizoba apha ngaphezulu. Izocaca noko nayo. Senze ke siqhubekeke nalapha ezantsi. Siphinde siqaphele apha kuthiwa esipaza amaqunube ayi-R3 ikhilog. Yima ke masilungise apha sithe let s equal the number of strawberries. Kanti bekufanele uba sithi the kilograms of strawberries kuba ke asibali ngento yoba zingaphi mangaphi amaqunube. Sibala ngento yoba ii-kilograms zona zingaphi. Njalo ke nakwibhanana sizobala ii-kilograms zebhanana. Ngoko ke kuthiwa yi-R3 ikilogram ibe yi-R1 ikilogram yebhanana. Ngoku ke sizosebenzisa malini? Sizosebenzisa i-R3 siphindaphinde ngenani le-kilograms zantoni zamaqunube bengula 3s. Kuba ke yi-R3 ikilogram eyi-1 yaqaphela ibe yi-R1 ikilogram eyi-1 yebhanana. Kodwa ke thina sinamalini? Sine-R10 xa iseyiphelele imali yethu. Into thina esizama ukuyenza sifuna uyazi ukuba singathenga ezingaphi i-strawberry kwakunye nebhanana zingaphuma zibe ngaphi ii-kilograms xa sinozixuba ngee-combination mhlawumbi ezininzi. Masikhe sijonge ke ngoku. Loo nto ke isinika le equation ngo-3s + b = 10. Ngoku into esifuna ukuyenza sifuna ukubona lo mgca uzosibonisa bazeziphi iindlela esinozixuba ngazo xa sesizithenga. Masiqale ke sithi ba xa singathenganga kwanenye xa singawathenganga kwa uwathenga amaqunube singathenga ii-kilogram zebhanana ezingaphi. Loo nto ke sivele siphindaphinde u-3 ngo-0 sidibanise nalaphi. Loo nto ke isixelele ukuba singafumana ii-kilogram zebhanana eziyi-10 ngala R10. Loo nto isinika le point ingu-0, 10. Ngiyaqaphela. Kuba kaloku sithi xa singathenganga kwa ibhanana sifumana ii-kilograms eziyi-10 kuba i-R1 ikilogram enye yebhanana. Masijonge ke ngoku amaqunube. Xa sinongathengi kwanenye ibhanana sithenge amaqunube odwa singafumana amaqunube phofu ii-kilograms amaqunube ezingaphi. Sijonga ke sisebenzisa ngale equation bese sizenzele yona la 3s + b = 10. Xa sifaka u-0 endaweni ka-b loo nto izosinika u-3s = 10. Sahlule macala ngo-3 kuba sifuna u-s azihambele yedwa u-s abe equal to u-10/3. U-10/3 ke ngoku xa sesimbhala lula ibe ngu-3 and 1/3. Sikhumbule ke ukuba u-s simsebenzisa endaweni ka-x ngoko ke xa sibhala ii-coordinates zethu siqala ngaye lo s. Xa sesiwabekile amachokoza ethu ke ngoku apha sizowadibanisa ngomgca. Uqaphele ke ukuba lo mgca awuzodlula ngapha kwamachokoza ethu, kuba kaloku asikwazi ukuba sibe neebhanana ezi-negative, ngamanye amazwi iibhanana esizithengisayo, kuba apha kule meko thina sifuna ukwazi uba xa sizithenga zizoba ngaphi ii-kilograms esinokwazi uzifumana ngale mali sinayo. Lo mgca ke ngoku uqaphele ukuba usixelela zonke iindlela esinothenga ngazo ii-kilograms zebhanana namaqunube ezinophuma kwi-10 rand. Umzekelo, elichokoza apha singafumana mhlawumbi ii-kilograms zebhanana eziyi-5 ne-kilograms ezimbini mhlawumbi zamaqunube. Loo nto ke iyakubonisa ukuba ezi intercepts ziyasebenza naxa sicinga mhlawumbi iingxaki ezikhoyo esidibana nazo imihla ngemihla. Apha ke ezantsi singafumana mhlawumbi i-kilogram enye yebhanana neziyi-3 zamaqunube. Zonke ke ngoku iipoint ezikhoyo kulo mgca zibonisa i-combination ezinjalo.